esikomekele ndabenze ihora lokuqala emini bebade lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke ezinohlonze emini nje.
Why are they so adamant that this matter must continue? Are they now becoming a player in this political landscape?
I-IEC inikele enkantolo yomthethosisekelo kuyodlulisa umyalelo wenkantolo ezokhetho ochithe isinqumo sayo sokunqabela wabengumengameli wezwe uJacob Zuma ukubamele iqembu umkhonto wesizwe okhethweni.
The president said he doesn't want a crisis, a water crisis. He must sort it out.
Iphini likamengameli wezwe uPaul Mashatile hambisana nekomidi elijutshelwe ukuqeda iy'nkinga zamanzi kuleli uhambele eThekwini namhlanje ukuyohlola izinkinga zamanzi kuleli adolobha. Ikhomishana yezokhetho ezimele i-IEC inikele enkantolo yomthethosisekelo ukuyokwedlulisa umyalelo wenkantolo yezokhetho ovune iqembu lomkhonto wesizwe. Lokhu kuza njengoba inkantolo yezokhetho ingakazikhiphi izizathu zayo eziholele ekutheni ikhiphe isinqumo esiphikisana nekhomishana sokuvimba owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma ukuba ngenele ukhetho lukazwelonke futhi amele i-MK nasephalamende.
I-IEC ithi yaqhubeka nesicelo sokudlulisa umyalelo wenkantolo yezokhetho ovune iqembu umkhonto wesizwe ngolwesibili. Inhloko ye-IEC ithi iKhomishana inomthwalo wokucacisa malungana nemithetho yomthethosisekelo iphinde iqinisekise ukuthi iyalandelwa ngendlela efanele.
This matter really, or rather the appeal, it's about securing clarity so that all role players can understand what that constitutional provision is, how it ought to be interpreted, that for the future everybody then knows with certainty and legal clarity as to what that provision provides for and does not provide for.
Liziphendulela iqembu umkhonto wesizwe lisole ikhomishana yezokhetho ngokuxambukela kwezombusazwe laphindela ngabaza nokuzimela kwayo.
Why are they so adamant that this matter must continue? The IEC, as far as we're concerned, continues to act in a way that is very concerning, and it's bringing about a lot of questions about their independence and in terms of what exactly their role is here. Are they now becoming a player in this political landscape?
Yize kunjalo, kepha isikhulu sekhomishana siqinisekisile ukuthi IEC izimele. Umama Bolo uqhube wathi iKhomishana idlulisa umyalelo wenkantolo yezokhetho ukuze yazi ukuthi ibhekana kanjani nodaba olufana nalolu esikhathini esizayo, kwazise inkantolo yezokhetho ibingekakhiphi izizathu. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC.
Umholi we-MK uJacob Zuma uthi isimo somthetho seNingizimu Afrika njengamanje asinabo ubulungiswa. Ugxeke abomthetho ngokuphathisa umengameli wezwe kanye ne-ANC okweqanda ebeyena kumele aphendule enkantolo. Ubekhuluma-ke ngemva kokuhlehliswa kwecala lakhe lokushushisa ngasese umengameli wezwe uCyril Ramaphosa.
Owayengumengameli osengumholi weqembu elisha umkhonto wesizwe uJacob Zuma utshele abalandeli bakhe ukuthi wonke umuntu kufanele elingane phambi komthetho.
Kunesiboshwa lapha kodwa sineze enkantolo. Kodwa siboshiwe.
Ukholwa ukuthi nguye yedwa okhishwa inyumbazane izinkantolo, kodwa umengameli uCyril Ramaphosa yena uvikelekile.
Ubaba Ramaphosa kayilandela kaze enkantolo kodwa unecala. Sona sodi siboshwe ngisibona singezi ejele noma enkantolo.
Uphinde wakhuluma ngokunqoba kwe-MK emacaleni ayo.
Sesiphume emacaleni amathathu efakwe i-ANC bawaluza wonke ngoba asenzi into esingazi ukuthi senzani.
Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usenxuse umphakathi wamaMuslim ukuthi uphinde ubambe iqhaza kwezombusazwe. URamaphosa uthi lo mphakathi usuhlehlele emuva kwezombusazwe ngenxa yezingxabano kanye nokucwaseka.
I-ANC ibuyele emphakathini wamaMuslim okungumphakathi owasiza ekulwiseni nobandlululo. Lo mphakathi kwavela abantu okubalwa kubo uRahima Musa, Izelamanza kwaPahad, iKhatshali, South African Indian Congress ne Call of Islam okungabantu abayingxenye yababelwisana nobandlululo. Ramaphosa uthi abengolo emamuslim kumele bathole amandla emlandweni wabo futhi bebuyele kwezombusazwe.
It is regrettable that over the years many of our once vibrant politically active communities have retreated into the background of our national life. Much of our politics has come to be defined by internal squabbles and regrettably by racial and other forms of chauvinism.
Umengameli wenzi uphinde wakhuluma ngokubumbana kweqembu lakhe ekwesekeni iPalestine njengoba icindezelwe yizwe lakwa-Israel.
More than 7 decades of discrimination, oppression and apartheid, the Palestinian people of Gaza are now faced with genocide.
I-ANC ibheka ukuthi izothola ukwesekwa ebingasakuthola emphakathini wamamuslim njengoba ikhombise ngokusobala ukuthi ime nezwe iPalestine futhi ihambe enyathelweni zaloyo ongasekwa engumengameli uNelson Mandela.
Izakhamuzi zaseWentworth eningizimu yeTheku zinomuzwa ukuthi uhulumeni usezihlamukile. Lokhu zikusho ngesikhathi umholi weBuild One South Africa uMusi Maimane eqhuba umkhankaso weqembu lakhe kule ndawo. Lo mphakathi ukhala ngezimo zokuhlala ezingagculisi, ukungahlinzekwa ngedingonqangi kanye namanani ogesi ambeqolo. UMaimane wethembise ukuthi iqembu lakhe lizosungula uphenyo.
IWentworth umphakathi omncane eduze nezimboni lapho izakhamuzi sekuphele iminyaka zidonsa kanzima ngenxa yokuntuleka kwemisebenzi, izigebengu kanye nokungalethwa kahle kwezidingo. IBuild One South Africa ibambe umbhikisho womphakathi ngaphandle kwamafleti kule ndawo. UPriscilla Finn ohlala efletini elinamagumbi amabili okulala uthi ngeke akwazi ukukhokhela umasipala isikweletu sikagesi. Uthi isikweletu sakhe u-137,000 wamarandi.
I do have an extended family, so hence I'm unable to pay this bill, which is so exorbitant. And with all the increase in the tariffs, which apparently was increased last week.
Izakhamuzi zithi ziphila ngaphansi kwezimo ezingezinhle kule ndawo.
People are just frustrated. As for the garbage. That's another story. We're living with flies like it's nobody's business.
UMaimane uthi ithimba labo labameli lizobhalela umasipala weTheku ngaloludaba.
Ukuqaleni funeke silwise le policy kahulumeni ethi funeke banyuse umbane nge-14%. Leyo soyithatha emthethweni senkantolo ngoba uma wenza njalo wenza ukuthi amabhizinisi angasebenzi, wenza ukuthi abantu bethu baqhubeke basokole kungabi nemisebenzi, kuqhubeke kubona ukuthi abantu bethu bayasokola kanje.
UMaimane uthi iBosa ifuna ukwenza isiqinisekiso sokuthi okungenani umuzi nomuzi awube nomuntu oyedwa oqashiwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi iholo liyangena. NginguNhlakani Phumagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.
Iphini likamengameli wezwe uPaul Mashatile lithi zingamaphesenti ayishumi kuphela izakhamuzi ezisakhungethwe ingqinamba zamanzi eThekwini. Lokhu kusho nje iyanda imbhikisho yezakhamuzi eyikhala ngokuthi ihlala isikhathi esingaphe kwenyanga zingahlinzekwa ngamanzi. UMashatile ohola ikomiti longqongqoshe elijutshwe umengameli ukuqeda iy'nkinga zamanzi kuleli obehambisana nemeya yeTheku esikhungweni esihlanza amanzi iNorthern Works eThekwini.
Iphini likamengameli wezwe uPaul Mashatile lithi umengameli uCyril Ramaphosa uyalilele lekomidi ukuba liqinisekise ukuthi izingqinamba zamanzi aziphume esandleni kuze kufinyelele ezingeni elifuze lokucisha kogesi kuleli. Uthi njengekomidi sebehlonzile ukuthi zehlukene izingqinamba eziholele ekutheni amanzi angafinyeleli emphakathini.
The president said he doesn't want a water crisis. He must sort it out. So we sat down and say, okay, let's look at what causes this problem in most of the areas. Some areas is really aging infrastructure to ensure proper reticulation. In some places, you probably need additional dams to supply water. In some areas, we are going to have to ensure that we have effective recycling.
Umashatile uthi iTheku lishayeke kakhulu KwaZulu Natal ngenxa yezikhukhula kanti nakuba u90% wezakhamuzi eThekwini usuhlinzekwa ngamanzi kepha ke imbhikisho isalindelekile.
Even if we say the problem is 10%, it does affect certain people, certain communities. So people will protest. But it's not like we have 90% problems. So we are fixing the 10%.
Meyo Mkhandla Dolopha iTheku uMxolisi Khawunda ithi ukuqedanya ngezingqinamba zamanzi eThekwini badinga isizumbulo esingu 130 billion amarandi.
Reported to the Deputy President that as much as we are on the ground doing this work, but we still require more funds to be able to deal with the actual challenges that are facing the city. That will be amounting around 130 billion rands. Just to be certain that we are able to upgrade our infrastructure to work in a manner that is envisaged.
Njengoba ke izingqinamba zamanzi zisabalele nezwe lonke ngesonto elizayo, uMashatile uzoyohlola isimo eGauteng.
Mbukeli sathi qu eitolo kanti masibuya sizokuphathela uWT.
It was very hard for us to see that accused so young. You know, they still had their whole lives ahead of them.
Lihlehliselwe umhlazi ishumi neshagalolunye kwephezulu icala labasolo abayisithupha ababhekene necala lokubulalo bengumdlali weKaizer Chiefs uLuke Fleurs. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni obeluhambe phambili besibike ukuthi i-IEC inikele zokudlulisa kuyomyalelo wenkantolo yezokhetho ochithe isinqumo sayo sokunqabela owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma ukuba mele umkhonto wesizwe okhethweni. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola. Owengamele ezempilo eLimpopo uDokotela uPopi Ramuthuba uthi uhlelo lwezomthetho lokuhambisa idumbu eBotswana zabashona engozini yebhasi ngempela sonto yePhasika zizokwenziwa ke esibhedlela iMokopane. Imindeni eyisithupha esifikile ukuzokwamukela idumbu zabathandiweyo bayo.
Owengamele ezempilo eLimpopo uDokotela Popi Ramathuba uthi sekuhlonzwe izidumbu ezisithupha okwamanje, ngalokho ke lezi dumbu zophindiselwa emakhaya.
6 bodies are identifiable through viewing by the reverends from St. Engenas Church Botswana branch, and also through our fingerprints. We must first subject them to viewing the body so that when they view as family members, it is the positive identification legal process.
UMnyango wezempilo uzohlinzeka ngamaphepha okuya kwamanye amazwe ahlanganisa namaphepha ezidumbu achaza ukuthi azishonanga ngezifo ezithelelanayo.
Because once that process is done and all the forms are done, Home Affairs, who are here already, will then be able to issue a death certificate. The Department of Health will then issue the traveling document, which includes clearing of these bodies to say they did not die of any infectious disease, therefore they are safe to can travel to Botswana. So once that work is done, then we'll be taking getting the undertakers and then repatriation. But all the teams that are supposed to be here, they are here. So everything will be done here.
Usaqhutshekwa nokwenziwa kolibofuzo kulezo zidumbu ezasha zanqonqam. Uma sekuphothuliwe kuzobizwa imindeni izolanda abathandiweyo bayo. Kusenjalo, umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa nozakwabo waseBotswana bavakashela indawo yengozi yebhasi eyadlula nabantu abangamashumi amane nanhlanu.
Bavele kafushane enkantolo namhlanje abasolwa abayisithupha ababhekene necala lokubulala umdlali weKaizer Chiefs uLuke Fleurs. Leli cala lihlehliselwe umhlazi ishumi neshagalolunye izinsuku kwephezulu.
Njengoba beyisithupha nje ababhekene necala lokubulala umdlali weKaizer Chiefs uLuke Fleurs okhulumela iNPA eGauteng uPhindi Mjonondwane uthi ngeke iNPA ikwazi ukuphawula odabeni lwababoshiwe, kodwa abakazidlodlo yibona abazocacisa emva kocwaningo lwabo ukuthi ngabe bakhona yini abasazophinde bekhalelwa amasongo kasigonyela kuleli cala. laba basolwa bayisithupha bavele kafushane enkantolo namhlanje labe sehlehlisela umhlazi ishumi neshiyaka lolunye kwephezulu icala.
It has been postponed to next week, Friday the 19th. All accused remain in custody until then. They've elected to apply for legal representation from Legal Aid. So between now and next week, Friday, that process will unfold.
Baba kaFlozuthi kubaphatha kabi kakhulu njengomndeni ukuthi abenzi balobubi abantu abasebancane.
It was very hurtful for us to see that accused so young. You know, they still had their whole lives ahead of them. And it was very hurtful for us also to hear that they found weapons, ammunition on them. And at that young age, for them to be involved in stuff like that, it's just heartbreaking.
Lababa is tupa. Babhekene namacala okubalwa kuwe lokubulala, elokweba nelokutholakala neibhamu.
Ungqongqoshe amaphoyisa ubheke icele uthi sekujutshwe ithimba labaphenyi ukuze liphenye ngamacala abucayi asaqhubeka eDisaye Merenhill entshonalanga yeTheku. Ungqongqoshe ucele ubekhuluma embizweni yomphakathi yokulwa nobugebengu ngesonto eledlule kubulawa abasola abayishiyagalolunye ngesikhathi bedubulana namaphoyisa.
Ibiphezulu imoya embizweni ebizwa ungqongqoshe amaphoyisa uJenene ubheke icele izakhamuzi ziveze ilaka lazo. Unkosazana Agnes Nzimande waseDassenhoek uthi ungumunye owangenelwa zigebengu ezadubula zabulala ingane yakhe zase zimxosha kwakhe.
Kwangena igebengu ezu-4 kwami zadubula umfana wami washona kuyena owesilethela isinkwa etafuleni. Kuyimanje ngihamba ngihlala nginayo indawo yokuhlala.
Umphakathi ukhala ngokuthi kukhona amaqembu egelekeqe lapha akhokhisa osomabhizinisi irent ukuze bavikeleke.
Mina ngofa namhlanje wangikhuluma namhlanje isibhamu singilindile. Ngizokukhuluma nje manje isibhamu singilindile.
Unyakeni odlule amaphoyisa abulala abasolo ngobugebengu kule ndawo abangu-35 egamekweni ezingu-15 la bebedubulana khona namaphoyisa eMerenhill.
Sama police have no business ukubuza ukuthi kunempini la siyayibona ikona. Therefore if ufica impi awubuza ukuthi iqalwe ubani ukhwela phezulu kwayo iyothi ngaphela bese uyabuza ke ukuthi kanje bekwenze njani.
Ucele uthi sebeze bayithola imali yokwakha isteshi samaphoyisa kule ndawo njengoba esebenzela kwi-park home umhamba nendlwana. Eyindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini.
Kusukela namhlanje abashayeli emgwaqeni emkhulu yaseGauteng ngeke besabhekana neyindleko zokukhokhela ke ama-e-tolls emva kokuthi ungqongqoshe ezokuthutha uSindisiwe Chikunga, undunankulu waseGauteng Panyaza Lesufi kanye nowengamele ezokuthutha eGauteng Kiribondia Letlhabela bavale ngokusemthethweni uhlelo lwama-e-toll.
Sekuphele iminyaka eyishumi nantathu kwasungulwa uhlelo lwama-e-tolls kanti abashayeli kanye nezivakashi bebebhekene nenselele enkulu ngezindleko zawo. Uhulumeni waseGauteng uzibophezele ekukhokheni ingxenye yesikweletu engamaphesenti angamashumi amathathu kanti umgcini mafakazwelonke uzokhokha amaphesenti angamashumi ayisikhombisa.
Gauteng government has said to national government, we'll pay 30% of the debt, pay 70% so that we don't have a debt. And then we'll have our in-house way of us paying the 30%, them paying the 70%. We have already made a public statement that we are going to the commercial banks to raise funds to pay the debt. So if the debt is gone, so there's no pressure about who was paying, who was owing. It took long for us to scrap the e-tolls.
Inhlangano i-Outer ithi asikho isikweletu okufanele sikhokhwe abashayeli kanti futhi izoqhubeka nokubeseka.
They don't have to pay. There's no outstanding bill, quite frankly. You know, SANRAL have written off this debt in their financials. They've been unable to collect this debt. There's no enforcement mechanism available to them other than summonsing motorists, which they were doing for some time, but they abandoned that in March 2019.
Abashayeli kanye nezivakashi eGauteng sebezohamba ngokukhululeka emgwaqeni yakulesifundazwe.
Umasipala iSol Plaas eKimberley uyaqhubeka nemizamo yokubuyisa amanzi kuleli dolobha kulandela ukuvalwa kwamanzi insuku ezinhlanu kulungiswa inqalasizinda. Umasipala uthi ubhekene nezinselele zokungabikho kwamanzi emadamini aphakela lo masipala.
Umasipala ugcine ukwazile ukuphothula umsebenzi wokulungisa inqalasizinda yamanzi yize ubusudlulile umnqamulajuqu owawubekiwe. Umphathi umasipala usola isimo esingesihle neze endaweni ephakela amanzi ezingxenyeni zedolobha.
We are looking at the amount of water that is going into the pipeline, the amount of water that we are producing, the amount of water that goes to the offtakes and all that.
Abafundi abahlala lapha bazwakalise ukukhathazeka kwabo ngesimo samanzi.
We can't go to school. Imagine going to school without water, you know, you're not going to feel right. Yeah. Sometimes even washing your laundry, doing everything, you can't do that.
Inhlangano yezamabhizinisi eNorthern Cape ithi ikhathazekile ngokuvalwa kwamanzi okuhleliwe.
This water problem has now affected business, not only business, but the residents as well.
Umasipala uzange unikeze isikhathi sokuthi azobuya nini amanzi kodwa uthembise ukuqhubeka nemizamo yokuhlinzeka ngamanzi kumalungu omphakathi.
Izisebenza seposini ezadilizwa zithi zenzelwe phansi lenkampani uhulumeni kanye nezinyunyane. Lezi zisebenzi ifuna imhlomulo yazo yokudilizwa ikhokhwe ngokugcwele. Lokhu kuze emva ukuthi umqasha azithembise ukuzikhokhela iy'nyanga eziyisishiyagalombili. Iposi-ke liyaqhubeka nokukhipha iy'ncwadi zokudiliza izisebenzi.
Ngonyaka odlule inkantolo ephakeme ePitoli yakhipha umyalelo wokuthi iposi alifake ngaphansi kweso lomlawuli ngokuphazima kwesomo. Iposi-ke lalihlele ukuxosha izisebenzi eziyizinkulungwane ezisithupha. Izisebenzi ezadilizwa zithi sezamukele ukudilizwa kwazo manje zifuna imihlomulo yazo ikhokhwe kokugcwele ingakhokhwa kancane kancane. Iposi lithi lizokhokhela izisebenzi kancane kancane uma selithole imali kumgcini mafa kazwelonke.
Take us back to our jobs, those who want to. And those of us who don't want to, we want all our monies.
We felt let down by our unions because nobody has even come to us and explained everything. They just saw it on emails.
Izisebenzi ziphinde zikhale ngodaba lwemali yempesheni esalele emuva.
The post office was not paying our statutory benefit fees from 2020 April till date. So we want to know. The minister must tell us how then are they going to pay us those monies that were not paid to their relevant service providers like your pension fund, your UIF, your SARS, our medical aid.
Iposi umnyango wezokuxhumana nezobuchwepheshe awutholakalanga ukuphawula ngalolu daba.
Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Sizibeka lapho-ke iindaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo. Usale kahle.